Dette er en låt vi liker å kalle Rider of Immortality. You are said you